Generations we have lived here by this creek, part of a mighty nation, Chickahominy. In winters, blue black blizzards, and summers, scorching heat, obeying our Creator and the Powhatan, our chief. Coarse ground corn we traded for baskets, skins, and seeds, where the two wide waters meet in Akanoi. Akanoi. Strangers, we shared the pipe of peace, faces of the angels, serpents' tails beneath, buried in the ashes of our burning sacred grounds. Seven priests lay murdered in our highest holy house. Fires in Udomussac forced my father to retreat to where the two wide waters meet in Akanoi. 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 Child traded for tobacco underneath our falling skies. They call her Pocahontas. She was created to deceive. A victory for righteousness and the savage's defeat. Not again to see the wild geese fly the pines of Chesapeake, where the two wide waters meet in Akanoi. And you want to hear her pain, stand near by these rivers in a cold November rain. The fledgling bird still whispers through the trees and in the fields, where the two wide waters meet in Akanoi. I can.
I, 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 I,